intege zanjye nke mwami ndazemera nambaye umubiri n'amaraso ndacyari mu isi sindagera aho satani atabasha gutera shyigikira